again. Sees the beauty of nature. He's a mare chirenge dwee.
Jika ponya maso ine kumwaza mwaza kuona chirenge dwee. Chokongola ndi masangarala ndi maderanka wawona ena akuchiwono nganso kalango ze masunga mazi nothengo tisadule ayi tisamale chilengedwe tisamale chilengedwe tisamale chilengedwe keep it safe and green yeah yeah
tisamale chilengedwe tisamale chilengedwe tisamare chirengedwe keep you safe and free yeah yeah
sabwi no kunena and I'm saying right now mesambuto yakaluli dakula ntataonani debwelani bwelani tisasonele limoze we need a change think of future generation
tika kwere pira bulanje tipite kunyanja tika dampile pumanje zanecha makes us fly dege dege zikula kakadi uchi pili seke seke
tisamare chirengedwe tisamale chilengedwe tisamale chilengedwe keep it safe and green yeah yeah
tisamale chilengedwe tisamale chilengedwe tisamale chilengedwe keep it safe and green
Kamoyo kupanda moyo kali tonsi Kama kudau moyo wa anchi tonsi Kakale pinyama kati ngono Tawuluka tonsi Zimene za tizunguli la pali tonsi Tukapanda kuzi samali la buino lume Kama waziza to treat her like strangers Tisa siye kusamali la nature
Tisamale chilengedwe Tisamale chilengedwe Tisamale chilengedwe keep it safe and clean yeah yeah
Tisamale chilengedwe Tisamale chilengedwe Tisamare chirengedwe keep it safe and clean
yeah. Yes. So let's keep it the nature safe and clean Don't get the bounce, don't need the POP chan What it is it is the vapors of the chan Anyway, basa mangoda ya zinyala la pali pon singa ni wapenga Leno ndia kula kwa mbini zai zinga ni zinyafu ya upela My plastic bags, ato gwila nchito yino sa mangota ya bans Tisamare malam, sadiki lila malai Divine, mkala tie
Tisamare chirengedwe Tisamare chirengedwe Tisamare chirengedwe Keep it safe and green Yeah